Norwecho teri opportunity singa ngeno okubanga tugenda okukwata former champion of Africa ate ne team nga TP Mazembe ne linya lyayo bwentunya team ya Finger ya Vipers Sports Club ndaba nga neetegefu bulungi nnyo era nsubira nti saa yokaje tulinda kubanga ndaba abalenzi buli omwali mu shape